Nitelekezwa Naogopa. 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 Mapenzi, mapenzi, mapenzi. Mapenzi yanatesa kishenzi. Kila siku ni majonzi. Ugomvi nyumbani, usiku silali.
Yes, you'll bend at the knee.